e ke aloha ku ipo o kahi wha leno meha meha ho ia Paele Kamanava Ehana Nui Nui no Nawane Hoi oe Haavi Aloha Haavi Ko aloha Ko aloha Ia une Ula kawai Ike kai, ike kai, ika moana nui. Uru kawai, kalimai, kalimai, e huri hoi au kalimai. E Kamanava Ehana Nui Nui no Nawane Hoi oe Haavi Aloha Haavi Ko aloha Ko aloha